lekwanụ ndị m hụrụ n'ime ọhịa, ndị a he kidnap, he kidnap. Lekwanụ nwaanyị a, chee Chineke, chee he kidnap na ele ebe a na-akpọ ihe a sef. Ọlọkpanta, Ọlọkpanta, ụzọ ọka igwe. Lele, lele nwoke a, lele ya. Lekwe nwatakịrị ebutere, chee chee Chineke. Oke, ihe si leke butere anya, chee lele otu ọ na-achị. Since 1 week, can 1 week eburu ni mmadụ? Nwa mmadụ, 1 week, 1 week.
Every money appear me.
Every chai.
Had the 12th man, every man appear me as in with ego.
Chai.
Na one me with 10 million, 50 million na ga rap m.
Chai.
Nime village mu ke eburu mo, e chi mputa court na be na my village.
Chai.
Rute na village m ha vuru m.